Hello, hi, how are you doing? Siyazi ukuthi ke kunabangani abalokhu abazana ever since besafunde emaprimary, abanye bazana ever since bafunde high school, abanye bazana befunde tertiary, abanye bazana emsebenzini, but now sebeza ukuthi ke this is my best friend with impacto akayitholayo. Abanye bathi nje ngiyambonga ungane due to indlela akade wazana nazo kuzona, abanye bababalekela if bekuma challenges. But yeah, this is a show as now that was in the studio sitting here. This is my best friend. Ungane, 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 wamampela. Because like when I spoke to two best friends, I'm like, say I'm going to feel like I'm going to be ungane. How many times you're going to say, I love, I'm going to say ungane. Say more than that. Ungane, I'm going to say best friend. Wako, this is episode one. Like when I spoke to you, this is my best friend. Yo, my name is Zilila. I'm going to go to my hair. I'm going to go to my hair. I'm going to go to my hair. I'm going to go to ngene labanye abathi ingurumbayi ingarabethi umfana ungawudla ufishi welokhona uthi adle ama-fish and chips, umfana ungayidla inyama enkunku welokhona uthi adle i-Kentucky, bathi energizer hey bakithi angihambi ngedwane ngoba kwi-best friend show le angihambi ngedwane, I'm going with the dude. Aw
ya bathi ishow yomngani weqiniso ukuthi umngani wakho umazi kangakanani. Igama lami ngosiphengo wamadonsele umfana wasolondi umahlehli ngenkani isigodi engihlala kusithokoza. Iphuzwa imfoloze ehle egeleza njalo iziyofika lapha ko South Beach no North Beach. Umfana ohlangana namashiya bathi India kanti cha umZulu phaqa.
UmZulu oyimene. Bakithi ke siyazi ukuthi ke bayilinga bafuna ukwazi ngathi ukuthi sasahlangana kanjani. Wawuboneni kimi mina ngiboneni kuyena. Maybe ungenze ukuthi nawe usekhaya maybe uyabuka le show le ufuna nawe nomngani wakho ufuna ukuthi uncane chashe ngicela ukuthi nathi ke sizonjoyina lapho ukukhuluma nomngani wakho. But ke ake size imbuzo ekhona lana kwi the best show ukuthi ke ngabe izosithatha isibeke kuphi mhlawumbe ikhona ukuzosiphatha kabi noma ngabe ikhona ukuzosikhalisa noma khona uzothi hayi ne
you never know
we never know. Ayi siyobona umbuzo laphande umbuzo ukuthi sesazana isikhathi esingakanani and sazana kuphi. Yeah,
yeah. How long sibane kanjani? Ngibali iminyaka njengamanje. Ake ngiqale la ukuthi sidibana kwethu sidibane kanjani. Sidibane ngo-2017 uMahe wayenza i-online radio. So ngangizwa ngayo because mina ngangile ePitola besafunda ni sathi ngempilo nami. So ngizwa ngayo wathi mangibuya ngama-holiday ngadlula ngaphasa lapho ngoba istudio sakhe sasilapha nearest to shared garage. Ngadlula ke ngamfica nawo bhuti esakaza ngithi lo bhuti onetalent elingaka kanti nami I love media to be serious I love media. So ngangena ngathi ngizokudijela namhlanje ngamdijela kwamnandi kwanje estudio. So saqala njalo i-communication yethu sinomahe we develop each and every day yabo communication isixhumana kanjani.
Ngiyakhumbula ongaphosisa ukuthiwa but you have five years ngaphosisa 5 years sazana.
Yeah.
But the way sazana ngakhona ngathi sesineminyaka fana sengathi yabona for sure iviki you can translate to lisenyangeni and then inyanga ungayisa onyakeni and iminyaka esinayo angazi ukuthi fana ungayisa ngapi but nje njengoba esho sahlala fana nami ngangisazama impilo mfana wade wasomuntu eshizile so izwebhala sacala khona ukwazana bese chaze bathi having a 5 years and then sahlangana eshed garage. And imidia ithanda nami ngezifela ke ngemini.
Into yasidibanisa ke we have same vision and purpose. Yebo yasihlanganisa.
Ah! Eza questions is a video engakho. Emfana yabona lana nje mfana somabili samazwabili
South Africa yo.
Ayiphasi sihambe South Africa mfana wethu sihambe. Sesaphuma saba seMqeswazini.
Yeah.
Saphinde sahamba saya athe sokuphi? Athe sigcine nje uhamba bese se
eMangoza.
Manguza.
Sabona amagoda gate, iqhemiza khona. iTheku sesaba khona.
Awu nasitshile ngeTheku.
Singaba khona eTheku.
Sitshile nje ngeTheku. So hayi bakufethu indawo. Yo 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 sesihambile yo. So sibabili nje.
Called go last dance.
Go last dance. Afana we ayigek. Again. Ama challenges sesike safisana nawo. Siqale ngamabi. The best challenges sesike sadibana nawo. Umngane nami lo. Wathenga imonto and then waba kwikhaya isitende nelimondia yena lokuba beyond repairs as a bad challenge sahlabezana nayo le and then kwaphinda futhi nami a few like injini eminyakeni embali esima kuyona ngathenga imonto and then naphinda nami ke yanginqa. Yeah, there's a bad and the worst challenge as you face it again. We bala mafate ngabe sihlukene khona wena. But we just stick and then sabonga uThixo ukuthi hayi na siyabonga uThixo ukuthi benathi in this bad times. Kuningi ziningi ezinye zazo.
Kuningi ama challenges aseba nawo financial.
Yo, ayebona financial.
Business together, both the same people, same vision. So
yeah.
Hey, financial
yo. Sike sayiqala, siyakhumula sesaqala ilokhu ibini esibiza ukuthi it's a Black Vibe Entertainment. Whereby la khona esasha khona imali and then we found ukuthi sisize izingane ezisebenza under thina ku Black Vibe Entertainment ngiyashafa nakhona le. Ekuningi mfana.
A lot of challenges but sibambane khona kunjani.
The good one. The good challenges sesasa facing right now.
Having fun.
Yeah. Having fun. We done our events.
Yeah.
We support each other. We yeah. Event this a Grey Town. We miss and Mr. Grey Town. Miss and Mr. Grey Town. And then yaba successful. Wasuka la. What drive suka la alone. Wazofigure a Grey Town. Wazofigure wazongsegele. Nah, we bet the yake. Yakumbulu kwa we bet the yake. Ngasuka Grey Town. Ngasanda suka jela ni mseme tina Grey Town. Within 2 weeks, we figured this plan. I shall more than I can. I was at a celebrity birthday. Now I went to Jan, Wasuga Lana, or Hamba, a great town. Look, I neck. Is the name this? What we have in common is a tiny media fan.
Yeah.
He's a singer. Oh, cool. He's a singer. but to me, then just say Tanda. He's a singer. I have a personality radio and then ngiyathanda ngiyawuthanda umsakazi ngiyathanda TV the way everybody ngibona nje meet into yami ekuningi
conclude nje
yabona nje say
fela entertainment
into zethu lezi izinto zethu esikhomo ne kuzona sibona sikuphi in 5 years
in 5 years I won't say it because bathi uma ukhuluma ivision yakho khona uzoyitshontsha ivision but ngithi nje kuyi 5 years ngibona igrace of the God of the Lord
isiphakamisela
phezulu
and nami in 5 years I can say yeah like it's a good idea ngane ngoba besho ukuthi kokunye vele ukuthi izinto siyikhulume ezidangalaleni ngoba abantu bayathanda ukusebenza entweni osukunayo idea osuke unayo yabo
but and so they judge you umama at 5 years mase ngenze they judge you
yeah. So but nje sithi into ongayilindela kuthina this friend zone is locally stable nje kanjena and we willing ukuthi izinto sizenza sizithi times 2 kulokho abazali bethu abahleleka ukwenza kuthi ngokhona oh there is a game okay. Siyabona umbuzo la ukuthi if sinenkinga sidlula kanjani kuyona. Thina bethu khuluma iqiniso, lo muzo ogcile, yabona umuzo ogcile yona inkinga ukuthi uma sinenkinga thina sidlula kanjani kuyona. Thina bese singazi ngoNkulunkulu.
Yeah.
Awufi qamanga, bese singazi ngoNkulunkulu. Thina into besiyenza bese sizenzela thina. We just do it for ourselves. Ukuthi uma kuthi mhlawumbe inkinga ibe khona, abezama ukuthi thina siyilungisele yona thina. But at this age sikuyona manje, sesiyabona ukuthi yonke into futhi sithatha sibeke kumdala. So umuntu bengasibuza ukuthi sicazula kanjani inkinga so sibhekene na I can tell him ukuthi or tell him or tell her ukuthi we usually used to pray together
yeah.
Into sihlangene and then yonke amathembetha wasekhethini sesubeka umdala even uhlangana kwethu sike sisho ukuthi oshithi kwahlela uNkulunkulu yena wasihlanganisa wathi nina nizoba kanje kusukela manje up until and then siyazi futhi even abanye one of our friends abanye abantu sihlangana nabo we do have our friends kuthini singama best friends but we do have our friends abantu ke ababa ngemuva kwethu abanye benze besho ukuthi nene yathandana nene ngiyethi ngisinde hayi na you can take the way uthanda ukuyitheka ngakhona even ngathi sizinto one it's fine because ina siyazazi deep down ukuthi we do have sinabo othandiwe bethu it's just ukuthi nje singama friends and then at the same time we are brothers kukho konke esikwenza
ukueda nje kulokho uma uNkulunkulu engenaye empilweni yakho ufana nje neleza lezo umuntu ehamba eshayisa
awuyindawo
uthi uNkulunkulu letha inkinga zakhe delivery inkinga akuthwalele ngoba uyena onama solution
so it's nice izabe into ezama ukuntshela ukuthi inkinga esihlangabezana nazo siyayikhulekela and then sibeka uNkulunkulu phambili kwethu thina base siza ngemuva that's what I've been saying.
Favorite color of my hair green and white. Yeah, green and white.
Favorite color? Hey, we have time to black. Black. Yeah, black.
Favorite food? Togo. Some sort of Togo boss. Some sort of power.
Black. Favorite food? Hey, good. As long as good in Yama. Ngimkhumbuli nje ethi ake sishaye ama salad lutho as long as kunenyama.
Favorite celebrity. Ikhosho. But uthanda konje bani umculo. I forgot. Magolide. Magolide sort of tegalo.
Celebrate. Celebrate uthandayo lasemsini. Simi. Ngiyakhumbula this show yayikhona wathi angikhambi ngambona ngisibe ngazanga perform.
I-crush yakhe ngagcina kumi indlamu langazile manje.
I-crush for sure ngiyamshiya futhi noSimi ngaphandle. Into emcasulayo.
Into amenza acasuka uMahewu. One, ungahleleki. Uma ungahlelekile umuntu uyacasuka nemali. Okwesibili uneconsi uMahewu kodwa lele liphansi elinganayekile. Ube icasuke nje esikhaleni unganaki ukuthi ucasuke. So ngasho nje lokho ngazi hayi.
Cassulana. Weh, hey yabona mfana. Hey umuntu engakhonzile ukukhuluma lo. Ngiyamazi akakhonzile ukukhuluma. Even ungakhuluma noma uthini kene. Ayithulela nje ukubuka ethi oh asuke ehamba. Ushuthi nje akamfuni umuntu okukhuluma into engenayo ishop. Akafuni ukuphikiswa futhi. So ufuna ukuthi mokhulume neshow usimele isitori sakho akafuna ukuphikiswa futhi enjalo nje futhi uma umphikisi ubeka ama-facts mhlawumbe abawu-three abone ukuthi hhayi ne my best friend episode 1 mangenze ukuthi-ke nawe ukhona lapho ekhaya ufuna ukusilandela yenza nje go to YouTube bhala ukuthi-ke Zululand Studio TV uphinde futhi lapha na ku Facebook uphinde do the same uthi Zululand Studio TV Instagram bafuthi inehlukile kadini ehlukile yini ifuna and then bangenze ukuthi ke nawe mhlawumbe ufuna ukuthi ke ube kukhona la kule show le esikuyona njengamanje lakho sithi ke my best friend yenza kanje yalapha na ke efoneni yakho udala inamba qing 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 ubheke lapha ku WhatsApp ubhale u lokho number ethi ke 07 no 8 abathathu 06792 07 no 8 abathathu 06792 u-inbox lapho u-check khona lapho ungitshela ukuthi nami I'm willing ukuthi bringe part nomngani wami ekade sasigudla naye funa naye ukuthi sibe ne-documentary nanathi ukuthi size soxoxa nathi la siphuma khona
Zululand Studio TV sesiyayiqoqa siyayirapha manje umfana ohlangene amashiya bathi undiya kanti cha umzulu phaqa ya. For more information uma ufuna ungithola mina ngu MADO uMado wonke nje ama social network and ungangithola nalapha futhi ku WhatsApp uma ufuna nje ukuthi ngikusize for ukucula no anything nje iphathele entertainment yabo ungaphinde usiqashe ke sinoma hewu lapha siya MC ya siphathele uhlelo program director. For more information ungangithola lapha ku WhatsApp 0662481039.
Ha, inamba yakho iphinde ngeke ngathi yabhijile.
0662481039. For more information.
And then siyazi ukuthi baningi futhi ekukhumbula benetha sibalanga ukuthi kuthina ku company yethu ku Black Vibe sishaya isifike ube artist. Siya recorder ube artist siphinde futhi siku publishele. Just ukuthi bakuthi ke sine publisher, music publisher. Hello, oyimile ngakho si bonded kanje yabo so afethu ke mawufuna ukuthi ufune ukulandela mina kuma hengwa kwambathu umthi usontjika sokubila amagola sethenene sanda uyenele inkulumbayi ngarabethi the energizer ufana ngawudla fish lokhona uthanda ama fish and chips ufana ngawudla emenkunku kodwa khona ukuthi andikhenda ngawufuna ukumlandela yala phana ku Facebook ufike ubhala phana ukuthi Mahew SA ukuhlanganise rapid uthi Mahew SA uzongithola kada siyanthanda uyasithanda siyathandana nje naye ngathi ngithi sithi kuthina sobabili kini sithi mina uye hey
uye sabe kaZulu Nene Studio TV sithi happy new year 2021 sanitize wear your mask corona
hey 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 dankie boza shaba